Perezida tubasanze ku kibuga uno munsi tubasanze ku kibuga aho twasubiye kurira urukino rwa cricket. Urukino rwa cricket ni urukino ngaha mu Burundi utamenyerewe. Tutusikubire ni iki?
Urukino rwa cricket murakoze cyane kandi turashimiye ko mwaje kuko iyo muje kuturaba tuko turakina hano natwe biratuma bidutera intege kandi tukabona ko abamenyesha makuru mwijukiye inkino mu Burundi rero ndabashimira. Kuko muri abantu ba mbere mutuma urukino rutera imbere tureke kuri cricket. Cricket ni urukino rwiza cyane nkuko mwabibonye hano abantu bararyohewe. Ni urukino rugira kabiri muraruzi ku isi rukundwa cyane havuye football akurikira cricket. Kuko mubona ngaha mu Burundi ntibwo rumenyere nkuko mubivuze ariko cricket yaje. Tufite ikivugo kivuga ati cricket yaraje mu Burundi yaje guhasigara ntizogenda. Rero turahabahaye ikaze mudufashe abantu barumenye. Kuko ni urukino usanze rukundwa mwabonye ukuntu barukinye baryohewe murabona ukuntu abakinyi wagize formation ngufi ariko bashegura ibintu byiza cyane byari bibereye ijisho uno munsi.
Mbigarukirirwa ku kibuga kimeze gute?
Nibwira ku kibuga cyitwa Ovale, tumenyereye ibibuga bya football, amizere turaziza ko cricket ni ikibuga kinini cyane kurusha football, si cyane rwose mubwira kibuga kimeze nka Ovale, si rectangle nka football nkuko tubizi. Ikibuga kimeze nka Ovale, hagati haba ari icyo bita pitch. Ni kajya kabuga gatoyi baba bakiniramwe baterera abandi nabo bakazibira umupira.
Urukino rwa cricket rukinwa n'abakinnyi bangahe?
Abakinnyi 11 mu kibuga.
N'umupira w'amaguru?
Nkuvuze nk'umupira w'amaguru nacyumvira ko bakoresha amaguru ariko yabonye ko ajya ko bakoresha ikibando ariko bakoresha mu gutera n'agapira gatoyi ariko n'ibyo nombre ni nk'umupira w'amaguru mugabo bari 14 hari mu ramplasa batatu mu gihe umupira w'amaguru kenshi usanga ari ramplasa ari 18 hari abaplasa bari nyuma benshi. Nirani, kitumo nirani, hamarani ziratandukanye, hariho rani zijya mwabonye biruka gutya bagaheza, hari ndi zirani uhabwa n'amanota nk'uko kujya delimitasi y'ikibuga y'umupira urenganye ahantu hanaka abantu nk'ari n'izine urenganye handi hanaka akaba ari rani standardu.
Kenshi turama tubikurikirana tubona yuko bambara ibintu byo kwikingira, hariho twambara amakasike umengo n'abamotare. Ugari abambara magambo ngo n'abagardien bo mupira w'amaguru bidisugurire nibiki ni kubera iki bavyambara
ikibazo kije cyane urabona ko bababiri ubwa mbere ko bababiri cricket n'urukino nkuko mubona n'urukino ruri mu bwenge ukina no bikingira ubona ujya mupira bakoresha ari yo sheye kuza bakubita nko ku mutwe ugasanga umuntu ari yitubwa ari hafi ari abantu batera cyane rero zijya kasike zizibira ntihabemwo abantu gukomereka ntihabamwe ni kwikingira kugira urukino rubarange rubyoshye kandi imvune zibe nke mu rukino ariko kasike murabona ko zibereye cyane kurusha za motari ngira babibonye nawe
kike ambundi kumengo ni shasha ishamu ryabaye agreyari ryamenyekanye ryari imbere y'amategeko.
Okay, ishamu ryabaye imbere ya twawa ndengeronda process yo kuba agreye umwaka uheze ariko mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere ryabaye agreye hama nongeye ugatoye kike bifise amashyirahamwe atatu akorera mu ntara asosiye so provinciale de cricket ubaro y'imakamba hariho yo mu Rumonge hariho ni y'Ibujumbura izo nzo zagiye hamwe cyaze crea federation ya cricket ukabiri ya greye mu Burundi ikorera mu mategeko.
Ibibuga muzobironka nko mwishira amajya
ibibuga deja turafise ibibuga bibiri tumaze kugura mu buryo bwacu basigaye gusa kuvyubaka kubikora hanyuma turi mu mase tuko turagira partenariat n'abandi hariho par example hano twa tumaze imisi dukorera imyimenyerezo barabikunze mbere bakadusaba ko bikunze nabo tubigishiriza abana kuri iyo shuri umva turi mu biyago bafise kibuga kinini kirashye niko bire kibuga cyoroshye gukora kuba ntahantu hari yasanzwe deja hari ikibuga giteguye
hajya ibintu byose bishasha abakinyi abarundi bona bavyakiranye gute urabaronka turabona nivyo inyuma yacu hari abakinyi ashe batonze mbwa none byagenze gute byaroshye kugira ba umenye
nkuko bakunze kubivuga ati ikintu igikunze nacyo kiragukunda abarundi barakunda cricket wabonye ko cricket yabakunze mubajije nabo bakinye bari kumwe ngaha mukabaza urya mu Burundi bariko barahura nawe abahindi nabo barafise testimonyaje ashe kuvuga bakavuga ati turavye nk'abanagize formation mu mwanya muto y'igucya kashe kukina kuno birabona ko ari urukino bakunda kandi bagiye kumenyera rero cricket mu majambo make mu Burundi tuzokinaliza cyane kuko n'urukino dukunda abundi turakunda football turakunda sport bwa mbere kujya twakunze football twakunze volleyball twakunze basket na cricket nayo iraje ni shasha ariko si shasha ku isi twa tumaze iminsi tubibona bamwe bamwe kuri television nahe ariko ubu tugiye kurukina turusangire n'abandi.
Muratanguye kumbure ni iyihe ntambamye mu ntango muri huye nazo
intambamye ko mushe kuvyibaza ibibuga kuko ni urukino rushasha rudafise ibibuga ariko iyo ntamba nyine twarayiteguriye bwa mbere twarafise ibibuga twarafise ibibanza vyacu nuko twayivuze afise ibibanza bibiri hasigaye kubitegura ndibaza ikibazo cy'ikibuga se kinini cyane tuzogira mu minsi ni ikibazo cy'iminsi mike ikibuga kizovamwe nani urukino rw'igiye aho gabe abantu baze kurorera arwo afise tere iri appropriate ukinamwa cricket
ego urukino rwa cricket ruje kuba rutangura umuntu canke abarukunda bari kubaza kumenya eske hari imigwi ingaha gushika tuvugana ikinugo rukino mbega bitekanijwe ko competition proprement dit itangura ryari canke championnat
merci novuga ko cricket ari urukino rwa mbere rwakiriwe neza mu Burundi ko kwibaza ko mu minsi mikenge dufise imigwi 20 imaze kwiyandikisha hakaba rimwe imigwi 2 y'abahindi n'imigwi 18 irimo abarundi gusa urumva abo bose biteguriye gukina biteguriye kwiga bamenye bakine hano mafarumasi menshi bakoce ariko araba amafarumasi arbitre ariko araba kugira abantu urukino barumenye hanyuma championa itangure twizira ko mu kwezi k'umunani tuzaba dufite championa ya U19
hano ibujumbura cyangwa muri kano karere mu Burundi ni bwa mbere tuvuge ko no Burundi ni bwa mbere butanguriye East Africa tuvuge kano karere cyangwa kumbure no mu bindi bihugu byegera Burundi runo rukino rurahari
ukina gwa rusanze ruhari mu bihugu byinshi mu karere hani wacu gusa no gwa rwaratevye gushika ariko buri kintu cyose kiba ku mwanya wacu twe natwe twashikiriwe mu Rwanda ruriyo mu Buganda ruriyo muri Tanzania ruriyo kandi abantu mu karere benshi barifuza kweri kuza nk'abaganda baramaze kutwandikira kenshi atubwira turakeneye amacha mikani turakeneye tuze tubafashe gukuza urukino rwa cricket mu karere ibihugu bireta bifise ya federation ya cricket yewe bwa Burundi na Congo iharanira demokarasi ya Kongo niho nyene hatari federasiyo ya cricket ariko abandi bose barafise federasiyo za cricket kandi baramaze gutera imbere cyane
watubwiye ko mufise ibibuga byanyu mbega nimwavyubaka muzobisakara
nikazo siza cyane nkuko mukunda kubona ibibuga binini vya cricket n'urukino ruhamagarano benshi cyane kindi baza mu nkino dufise ku isi urukino rwa mbere ufise ikibuga kinini abantu benshi baza kuraba abarorezi benshi ni cricket ero gusakara kibuga cya cricket ni umugambi mwiza imvura ikwiragwa kugira abantu ntibanyagirwe ariko bizovana n'uburyo tuzaba dufise igikuru ubu twihutira niko kibuga kiba kiriho abantu bagakina urukino
ego president